ikigober cibutsa abatanga kori isango rya nyuma ryo kuriha amafaranga bapangishije ko amazu canke izindi nyubako zabo y'ibihumbi 2023 rero ikigober cyakoranije abajejwe ubutunzi muri meri aba mustanteri hamwe n'aba chef de zone bo mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo twibukanye isango kuri aba batanga kori kuyuko isango rya nyuma ari tariki 31 z'ukwezi kwa gatatu kugira ngo abatanga kori bose bategereza kuriha ikori ku nyubakwa canka amazu bapangishije babe bashitse kubimenyekanisha mu kigober kandi barishe amakori bihuye nayo rero twakoranije izo ndongozi kugira ngo nazo zigende zikoranye aba chef de quartier babwire banyumba 10 kuko nibo ahanini bazi ninde apangishije iki apangishije angahe intumbero rero nukwibutsanya kuko turazi yuko abatware nibo bavyeyi batwebwe abene gihugu kugira ngo baje kubibutsa ntihagire uzocererwa iryo sango kuko ibihano bitegekanya n'amategeko kenshi usanga bitaguye neza umutanga kori niyo ntumbero rero yuko boja kwibutsa uwo muce w'abatanga kori igishasha no vuga nti hejuru y'abatanga kori dusanzwe dufise hejuru y'abatanga kori twari dufise muri ico gisata mu mwaka uheze itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha rirerekana yuko nababandi bafise amasoko bamwe bafise amashure bapangishije inzu bapangishije mu amashure bamwe bafise amagaleri no kuvuga inzu bahinduramwo amasoko abo bose bategerezwa kuzoriha ikori kuri izo nyubako bapangishije ni vyiza rero yuko abo bayene gihugu bavyibuka babimenyeshwa na cane cane bakavyibuka kugira ngo bisunge ryasango riri mu mategeko kugira bikingira ibihano ngo mudufashe gushikanira ijwi aho ritegerezwa gushika kugira ngo abene gihugu ntihagire umwene gihugu numwe asigara atabimenye mu kigobere twibaza yuko twifashishije abajejwe intwaro kandi twabonye basanze bavyumva
ayo makori avuye muri uwo mwimbu yagiye araduga ku buryo mu mwaka uheze wa 2022 ikigobere cegeranije imiliyari 8 imiliyoni 276 n'ibihumbi 592 mu mafaranga y'amarundi murumva kuva ikigobere gifashe mu minwe no vuga nti gutoza ya makori gifashijwe na mwebwe mujejwe intwaro no kuvuga umwimbu umaze kwigwiza na kabiri turabikenguruka mu kigobere dukenguruka ingene dusanzwe dukorana n'intwaro n'umutekano n'ubutungane tukaba twifuza rero yuko umwimbu atamwe n'igihugu numwe yosigara inyuma mu guterera biciye mu mwimbu aba yakuye mu mafaranga yapangishije kuko aba yapangishije mu gihugu gicungere umutekano n'igihugu na leta igihugu kirimo ubutungane buriho na leta igihugu aja kwivuza kubuntu canke aronka ibindi byankenerwa byose yamatara n'amazi nibarabara rishika kuri izo nyubakwa byose aba yabironse kubera mwebwe mujejwe intwaro abajejwe intwaro kubera leta ihari yamutunganirije neza kuko sinibaza yuko nk'ibihugu birimo intambara nkuko tubizi yuko hariho hari umuntu ari kararihisha amahera yo gupanga inzu murumva rero yuko dutegerezwa kuzirikana yuko umuntu aducungere umutekano umuntu ari karaduha amazi meza uyo muntu ari araduha amatara ari karatwubakira amabarabara kugira ngo dushobore zanzu zacu kuziduza ibeyi uwo muntu ari we leta nawe avuze ati wewe rero kuri ujya mwimbu waronse terera mu iterambere uwo muntu nibaza yuko abadusabye abatwibukije kandi atabadusabye amananiza rero igikuru nagomba gushimangira ko twibutsanye kandi twibutsa abo tujejwe kugira ngo barangure uwo murimo w'iteka atabyo guhotorana bibanze kujamwo n'abatoza kori tubitu aribo bakoze ibikigombe rero nifuza yuko inama itoba ndende kuko ubutumwa n'ubwo hanyuma tuca twumviriza umuhinga tubwire ibiri mu mategeko ningene bigenda nkombore kugira ngo twese dutware ubutumwa bugufi tuzoshikiriza abo turongoye kugira ngo iryo sango rya 30 ntirize hagira uwo rishikira atararangura umugambi mwiza. Nimwebwe nabidabisubiremo nimwebwe muzi amaze apangishijwe ni ukuvuga nk'uko nyine icyubahiro ya Marika arabivuga nk'umuntu tuwosanga atariha ikori ku nzu zipangishijwe cyangwa izindi nyubako biri mu itegeko n'uwohera gufata chef de zone cyangwa chef de quartier nibaza ko atobayihenze cyane rero tubikorana umutima wo gukunda igihugu kugira ngo gishike kuri rya hangiro rya 2040 igihugu ciga bakakigaburira 2060 igihugu giteye imbere. Hariho nk'umuntu usanga by'ukuri haheze nk'imyaka 35 mutaramutora mu gisata kijejwe provocative none uwo muntu tumuhebe agweyo nyene roterote oyayi mwibwa chef de zone nimugende mwigishe mubabwire n'umuntu yovuga ati je naramaze gupotererayo ati batamfashe nzokwigumirayo ntariha ikori ahubwo mumubwire vyiza yizana kuko urumva yizanye aje akizana ati njenje kumenyekanisha naho byoboneka yuko haheze sinzi imyaka nkuko bivuze mugakaba ari muyizanye urumva amande ntabaco kimwe n'uwo twe twagiriye ko enquête bakamukura mu rufuri hariya anya nico nibaza niyo difference umaze umwaka yategerezwa kuba yararishe yizanye afatwa yuko yizanye ntafatwa nk'uwo tugiye gukura mu ntuze kugobotora iyo yinyegeje muri informel
ko ayo mato amatohoza kugwa kwinshi usunganya mwiza wo kuvuga ngo tubigenza uko ariko hariho en plus y'ibyo mapreve bancaire hariho ababanye hariho abapanga nyene ho nyene kuko inawe ukenetere amantiri bashobora kumubaza wayijemo ryari turaba amasezerano mufitaniye tugiye do preve turi gukompleta no kuvuga hariho ubuhinga bwinshi mu kigobe gusuzuma ama declaration ama information reçu mugihe novuga ni ayo makuru turoze kumutanga kori ari suspect ego rumba rero byose kandi bikogwa en collaboration avec l'administration araho twikora ku ntwara araho ariko tubikora twebwe nyine muri make rero inyigisho nk'izi mu manama mukora n'abashefu byo kartie nibikigewe nibaza yuko mu minsi tuzosaba efektivema nk'uko namwebwe muhora mubitubwira mugenzi ntwara mu bisanzwe ikosa rikorewe nko muri OPR umukozi wa OPR aba ari responsable quelque peu turaraba tutaraba responsabilité muri aya makosa rero fiscale kubera ari igihugu twese dutegerezwa ari intumbero y'igihugu caduhaye nk'abantu batariha aya tukita n'amakosa fiscale rero kuri aya makosa nibaza yuko igihombe nk'uwo mwajeje nk'uwo leta yajeje gutoza amakori n'amatagisi igihe tuzosanga bariko baratwononera baca binyegeza ngazi na nyina chef de quartier ndi murumuna wa chef de zone ndi sinzi tuzosaba yuko n'abajeje intwaro babatse ni responsable ariko ibyo sibyo byadukoranije mugabo ni ukugira ngo mwumve votre implication kugira ngo twumve l'implication de l'administration muri ibi bintu byo kugira bya conformité fiscale conformité fiscale muganama yose dukora murabizi duhereye ku badutwara ku rwego rwo hejuru rw'igihugu baratubwira yuko mu bisanzwe z'amakoro n'amatagisi c'est pas l'affaire de l'OPS kandi turakenguruka ingene tubifashanye